moni moni mambo ya watu Yesu Kristo ndikulandireni utumi watu wa mkanthawi kochepaka na watu amini lida mkawani mkanthawi waka dojoke la mbuku la Yeremia chapter 31 verse 31 mpaka 34 Yeremia chapter 31 verse 31 mpaka 34 pamina ya kunina kuti taona ni masiku adza ati Yehova ndipo niza pangana pangano latsupano ni nyumba ya Israeli ni nyumba ya Yuda singonga pangano limene ndina pangana ndi makolo awo tsiku lija ndina wagwira manja kuwatulutsa mdziko la Igupto pangano langa limenelo analiswa ngakhale ndinali mbuyawo ati Yehova koma ili ndi pangano limene lidzapangana ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja ati Yehova lidzayika chilamulo changa mkati mwawo ndipo mtima mwawo ndidzachilemba ndipo ndidzakhala Mulungu wawo nadzakhala iwo anthu anga ndipo sadzaphunzitsa Yese nasi wake ndi Yese mbale wake kuti mudziwe Yehova pakuti iwo onse adzandidziwa kuyambira wang'ono kufikira wankulu wa iwo ati Yehova pakuti ndidzakhulukira mphuthu yawo ndipo sindidzakumbukira tchimo lawo
tawerenga mbuku imene ili mbuku ya Yeremia chapter 31 verse 31 mpaka na 34 pamene Mulungu wakumwamba kufotokoza kuti kudzera mwa mneneri Yeremia kunena kuti ikufika nthawi idzafika nthawi imene ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli pangano ili ndilosiyana ndi lija ndinapanga ndi makolo awo monga mmene linkatulutsa mu Igupto ndithu mmene Mulungu wakumwamba anatulutsa ana Israeli mu Igupto muja anapangana nawo pangano atangotuka Igupto kuja ndi kupita mchipululu anapangana nawo pangano pa phiri la Sinai limene ndithu linali pangano lonena kuti Mulungu wakumwamba akupangana na ana Israeli kuti Mulungu wakumwamba adzakhala Mulungu wa ana Israeli ndipo adzachita zonse ndipo adzalenga udindo wonse oyenera Mulungu ndipo adzachitira zonse ana Israeli monga Mulungu ndi ana Israeli nawonso mupangano limeneli amapangana kuti iwowo adzakhala anthu apaderadera ndithu anthu a Mulungu wakumwamba ndipo adzakhala anthu mmakhalidwe ndi mmachitidwe monga anthu andani a Mulungu ndiye Mulungu mupangano limeneli amadziwa udindo wake ndi zinthu zimene akuyenera kudani akuyenera kuchita monga Mulungu wa ana Israeli ndiye mupangano limeneli ana Israeli nawonso amenera akhale ndi makhalidwe ndi machitidwe oyenera anthu a Mulungu kotero mmene ankapangana pangano limeneli panali mawu a pangano amene anapangana ndiwo anali malamulo khumi malamulo khumi ndi mawu a pangano amene Mulungu wakumwamba anapangana ndi ana Israeli kuti musapembedzeso milungu ina iliyonse mudzipembedza ine ndekha musapembedzeso mafano yayi sama fano zonse musiye mudzimembedza Mulungu wakumwamba dzina langali la Mulungu wakumwamba usamalitchula pachabe mudzitchula pazifukwa zenizeni pazinthu zoyenerera zenizeni komanso mudzikumbukira tsiku la sabata kuti likhale lopatulika masiku asanu ndi limodzi mudzigwira ntchito zanu kumaliza kumalaisa ndi chiwiri mudzipumula komanso mudzilemekeza atate wanu ndi amanu komanso musamabe musamape maso musamasipili kanthu kene kali kosikanzanu musamachitireso chani umboni onama awa anali mawu apangano amene Mulungu wakumwamba anapangana ndi ana a Israeli ndiye mbuku imene ila Yeremiya kunena kuti pangano limene lija anapangana lija ana Israeli anali phera analiswa ndiye chifanyo ta analiswa Mulungu akuti idzapanganso chani pangano lina pangano lina likubwera chifukwa chani pangano lina likubwera chifukwa choti noyamba lija latani laswedwa munthu sana khalo dani munthu sana khalo khulupirika ndiye Mulungu akufotokoza bwino kudzera mwa Yeremiya kunena kuti pangano ilili ndinapangane ndi inu lilikhala losiyana ndi kumene ndinapangana ndi makolo anu ilili nditenga malamulo nditenga chilamulo changa ndilemba mkati mwanu ndilemba pa mitima yanu ndipo ndikatenga chilamulo changa ndi mawu anga ndikulemba mmitima mwanu sipadzasowekanso munthu oti adziphunzitsa zake mawu a Mulungu sipadzasowekanso munthu oti munthu
Amuzindi gritse mutuza kuti mulugudotere mulugudotere amafunaizi sibadza swika so chipanja jana kunena kuti sibadza swika so chipanja unena kuti wina aliyense amene akalowe muchipangano chatsopano mulupangano chatsopano Mulungu akatsika ndikulemba chilamulo chake chifuniro chake mau ake ndi khalidwe lake ndizimene amafuna mukati mwa munthu kotero kuti makhalidwe a munthu zochitika za munthu zidzichokera penipo pamene pali chilamulo cha Mulungu kotero kuti munthu amene walowa mupangano latsopano ndi Mulungu wakumwamba zoganiza zake zo kula zake zolingalira zake zokhumba zake zimakhala zofanana ndi chilamulo cha Mulungu. Mulungu akumwamba kufotokoza ndithu kusiyanitsa kuna kuti pangano latsopano lilikubwera chifukwa choti loyamba lija laswedwa. Ndipo latsopano lilikubwera likusiyana ndi loyamba lija chifukwa loyamba lija linalembedwa pamwala, limayenera kuti anthu adziwerenga, alidziwe, aphunzitsane azidziwe zilowe mutu mwawo, aziloweze, akaziloweza akamakhala moyo wawo watsiku ndi tsiku adzikhala kukumbukira, adzikhala akudziwa ndipo adziyenda muti, adziyenda mbeni pomwe. Aziziona kunja, alidziwe lamulo, then adzilipanga practice, adzilichita. Pamene lamulo ilili silikhala sokunja kuti anthu adziwerenga, likhala mkati mwawo. Pamene pamachoka khalidwe la munthu, pamene pamachoka zizolowezi za munthu, pamene pamachoka zochitika za munthu, ndi pamene pakakhale chilamulo chimene chichi kuti zochoka mwa munthu zikakhale zogwirizana ndi Mulungu wakumwamba. Ili ndi pangano latsopano, ichi ndi chipangano chatsopano. Kotero akamati chipangano chatsopano akutanthauza kuti Mulungu wapangananso ndi munthu kuti munthuyo akhala munthu wa Mulungu. Ndipo Mulungu akhala Mulungu wake munthuyo. Ndipo Mulungu amatsika mwa mphamvu ya Mzimu Woyera nalemba chifuniro chake ndi khalidwe lake ndi zimene Mulungu amafuna mkati mwake mwa munthu. Kotero munthu amene walowa muchipangano chatsopano ndi Mulungu wakumwamba amakhala molingana ndi malamulo a Mulungu ndi chifuniro chake cha Mulungu chifukwa Mulungu wakumwamba wazika zimenezo mwa iyeyo. Kotero tikamati chipangano chatsopano chikutanthauza zinthu zimenezi. Ndithu adapita ndi masiku zinachitika ulosi unakwaniritsidwa ndipo unganakwaniritsidwa be mfikira lero. Kunena kuti pa nthawi ya Pentecost Mulungu anatsika ndi mphamvu ya Mzimu Woyera nasanduliza anthu aja. Natsika nalomwe iwo nalemba chifuniro chake nalemba mawu ake monga mmene adanenera mbuku a Yeremiya kuti mfika nthawi ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli. Ndidzalemba chilamulo changa mawu anga mkati mwawo mmitima mwawo. Ndipo zikadzatero sadzasowera so munthu omauza kuti dziwa Mulungu chifukwa wina aliyense adzamudziwa Mulungu wakumwamba. Ndi chifukwa chachani ndabweresa phunziro limeneli kuti inu ndine tigawani chifukwa tachulukira lwa Khristu ambiri masiku ano amene mawu a Mulungu tsopano amene timatchula kuti mchipangano chakale tilibe nawo bizi tilibe nawo ntchito sitiyapatsa chipi choyenera chifukwa timanena kuti ife ndife mchipangano chatsopano. Ndiye ndimangofuna tigawane ndikupatsana chithunzithunzi kuti kodi akamati chipangano chatsopano ndi chani. Ndithu mawu onena kuti chipangano akutanthauzati kuti kupangana kugwirizana kuti zikhala chonchi ndi pangano latsopano ndi pamene munthu pamene inu ndi pamene ine tapangana ndi Mulungu wakumwamba tagwirizana kuti kuyambira lero ineyo Mulungu ndikhala munthu wanu inuyo Mulungu mukhale Mulungu wanga. Ndi mawu wa chipangano amene amakhala pamenepo ndi chilamulo cha Mulungu kaleli jana chilemba pamwala panopa matsika Mulungu mwa mphamvu ya Mzimu Woyera nalemba chilamulo chomwe chija malamulo 10 aja malamulo 10 aja mkati mwathu kuti makhalidwe athu ndi zochita zathu zidzikhala zolinga zimene zija. Kotero munthu amene walowa mchochitika chini prosesi ndi munthu amene ali muchani muchipangano chatsopano. Chipangano chatsopano si nthawi kuti kuyambira nthawi yakuti kuchafika nthawi yakuti ndi chipangano chatsopano. Chipangano chatsopano ndi mgwirizano umene munthu akupangaso ndi Mulungu wakumwamba. Kotero ndithu ganizo ili lomanena kuti zimene zija ndi zakale ndithu ndikulakwitsa kwakukulu. Mawu a Mulungu akanalipo tikuyenera kuwasamalira malamulo a Mulungu, chilangizo cha Mulungu chikanalipo tikuyenera kuchisamalira ndi kuchimvera ndi kuchitsatira. Ndithu chimene ife ya Khristu ambiri amasiku ano izi tikupanga zomangosamalira mabuku amene timatchula onena kuti mchipangano chatsopano ndikulakwitsa kwakukulu chifukwa ulo mutati muyang'ane Bible muzapeza kuti ngati kuli mawu a Mulungu ndithu ndi mabuku amene ifeyo timatchula kuti mchipangano chayani mchipangano chakale. Ndithu munthu ukafuna kudziwa chifuniro cha Mulungu, ukafuna kudziwa malamulo a Mulungu, ukafuna kudziwa kuti Mulungu amafuna chani, Mulungu safuna chani, mabuku oti tiwerenge tiphunzirire zonsezi ndi kudziwa zonsezi ndi mabuku amene timatchula kuti a mchipangano chakale. Ndipo tikachoka ku chipangano chakale titatha kuphunzira ngakhale munthu ukapita ku sukulu makamaka ya technical ukaphunzira amakuza kuti musayapite kukagwira ntchito mupite kaye mukapange ma attachment pamene munthu udatha kuphunzira kaya ndi za galimoto kaya ndi za magetsi kaya ndi za matabwa
kugwira ndi yani umapita kudera kumene ntchito imene ikwaphunzira ikugwirika ndo makagwira ndi anthu amene akuidziwa kale ntchito iyi ma professionals amene akuidziwa ntchito iyi akuigwira ndo sanakambe kugwira iwe ukambe kale wagwira ndi anthu amene kuti ukaone kuti kodi kwaphunzira zija uzipange apply bwanji uzigwiritse ntchito bwanji ndi thudu bible lija ku chipangano chakale kumene limakutchula kuti kumene munthu akuyenera kuphunzirira chilamulo cha Mulungu kuphunzira chifuniro cha Mulungu kuphunzira zonse zokhudza Mulungu wakumwamba akaphunzira munthu yapite ku attachment pamene kuti kubwera ku mabuku amene ali a Mateyu, Mariko, Luka, komanso ndi Yohane pamene tikupeza kuti ophunzira Yesu Kristu anatha kuphunzira mwa Mulungu ya apitano ku attachment kumene tsopano akugwira ntchito pamodzi ndi munthu amene akuwadziwa bwino malamulo a Mulungu ndi chifuniro cha Mulungu ali ku attachment ndithu anakhala ophunzira Yesu Kristu anatha kuphunzira chiphunziro chonse cha Yuda chilamulo chonse cha Mulungu zonse zijanatha kuphunzira anakhala ndi Yesu Kristu kutumikira naye mozi kuona kuti kodi ntchitoyi tinatha kuphunzira imeenda bwanji ndithu Bible lili motonomo kuti tikafika kwa mabuku akale aja amene limatchwa chipangano chakale amene aja ndiye ku school kophunzirira tikafika kwa mabuku follow aja Mateyu Mariko Luka kumene kuja ndiye ku attachments anthu akugwira ntchito ndi ma professionals ophunzira Yesu Kristu ane kuphunzira akugwira ntchito ndi munyu wake oidziwa ntchito kena kuti katuka kumene kukamba kubukhula machitidwe kumene kukupelekedwa mbiri tsopano yoti kuti anthu amene wawa anathe kuphunzira adapita ku attachment tsopano uno apite ku kwagwira ntchito ku field anagwira ntchito bwanji kotero buku ija lili ngati lili patatu ku school kophunzira ku attachment komanso ku experience kuti anthu aja tsopano ntchito yawo amagwira bwanji kotero ifeyo ndife anthu amwayi kwambiri chifukwa kuti tili ku mapito petu kotero tikutha kuona school imene tingaphunzire kuti chifuniro cha Mulungu zimene Mulungu amafuna kena kuti kutha kuona kuti anthu anaphunzira anagwira ntchito bwanji ndi Yesu Kristu kena kuti kutha kuona kuti zitatero experience yawo imene akagwira ntchito zinali bwanji zonsezi zinayenera kuti ifeyo tithandize tikhala Kristu oyimba komano zomvetsa chisoni malomoti tikaphunzire ku school tione attachments to an experience ambiri maife tikungo one experience ndikumaenda ndimene ambiri maife tikungo tera pa attachment tumaenda ndimene kuma ndithu nkanena kuzire zonse adziwe zonse adzienda malinga na zimenezi zikuchipangano chakale tikuona zonse zimene Mulungu amafuna pa mabuku anthawi ya Yesu Kristu mene Yesu Kristu ankachitira tukuziona zinthu zimene zingachitika kuchipangano chakale kuja zikukwaniritsidwa mu nthawi ya Yesu Kristu ndithu munthu amene samadziwa munthu amene sangadziwe kuti kodi kuchipangano chakale kuli chani ndiko ovuta kumvetsetsa utumiki wa Yesu Kristu chifukwa Yesu Kristu akuti anadza kudzakwanisa chilamulo ndi aneneri tsopano munthu ngati chilamulo sukuchidziwa aneneri sukuchidziwa zonsezo sukuchidziwa udziwa bwanji utumiki wa Yesu Kristu ndithu anayenera abwerera akaphunzire akaphunzira aonene kuti kodi Yesu Kristu mene wabwera kuti adzakwanisa chilamulo aneneri akuchikwaniritsa mwantundu wanji chakuti chija akuchikwaniritsa bwanji chakuti chija akuchikwaniritsa bwanji nanga apapano dzatsara ndi chani ndi yani ndithu Bible li ndi lathu loseri tilipunzire tidziwe tilitsatire tiligwiritse ntchito monga mmene lili ndithu ngakhale a Kristu anzathu amene timatchula kuti anchipanga chatsopano oyambira mu nthawi imene Yesu Kristu anali pa dziko lapansi pano mabwera kuno makamaka mu nthawi imene Yesu Kristu anabwera kumwamba ndipo ma apostles anapita kukagawa mawu a Mulungu ngati amati ali ndi mawu a Mulungu ngati amati ali ndi mawu a Mulungu amene amagwiritsa ntchito ndikumawerenga kuti tikuwerenga mawu a Mulungu ndithu mabuku amene amagwiritsa ntchito si mabuku amene ndine lero litikumanena kutiso ndi mawu a Mulungu si a Galatia si a Roma si a Korinto si jani ayi amene aja ndi makalata amene atumwi amalembera ku mpingo yosiyanasiyana moti tsiku lina ndithu tikadzapita kumwamba ndikukamupeza Paulo ndikukamufotokozera kuti makalata mukalemba ajatu ena akanakhalira pasi kukhala ngati kuti de mawu a Mulungu akhalire basa ngati iya zimene zijaningali mbera anthu ako a Korinto ako a Galatia koma ngati panali mawu a Mulungu amene a Kristu azathu ankagwitsidwa ntchito ngamati mawu a Mulungu anali mabuku amene ife timatchula kuti achani anchipangano chakale inali nthawi imene ndithu Filipi anakumana ndi mdindo wina wa ku Ethiopia amene ndithu zinachitika zinthu zimu nthawi ya mchipangano chatsopano adapita Yesu Kristu kumwamba mu nthawi ya atumwi ndiye munthu amene adapita ku Yerusalemu kukapemphera akuchoka kumene kuja akuti ankawerenga mawu a Mulungu he was reading in the scriptures Bible you know follows abu chimene amawerenga munthu amene iwo amawerenga buku la endani la Yesaya imene amakamba za Yesu Kristu ndithu ngakhale a Kristu a ku Bereya amene ankayamikiridwa kuti awanalo pambana amati akamva mawu ala ndila nishi mwemlingi ndile duwa magaya ngana mmao amulunguta kao nengali zitu za zingali zona mmao amena Kristo kubere ya magwilisa nchito sana ni mabuku amene feti machula kudaya Chipangano ya Chipangano amagwilisa nchito mabuku amene machula kudaya Chipangano ya Chipangano then ditu ngakara Kristo zato amene analo limba dipo mpangu zanzi mwela zinani kone kira bayo ngadipana lima wa mulungu amene amataga kumagwilisa nchito ditu anali mabuku amene feti machula kudaya Chipangano ya gari mabuku a Yesu Kristo madeo mariko luka do kamba zanhano nukujitira umboni za Yesu Kristo mabuku amene ajaso ena kakare a Kristo antawi mene sana wilingi fana rembi do mantawi ina arabidi sidaso mwina madera ena amene sana afiki kumangadipana lima wa mulungu amena mawe rengera Kristo anzatu amtawi ya Yesu amene amtawi mene Yesu Kristo anabido mwamba amtawi ya dumi anali mabuku amene fiti machula kuti Chipangano ya gari leloli ifeo tini ni mwa kuti tinazibiza zosezi kwa maana tikuyenera kugwisa nchito zinthu zosezi tisasankhe mawu a Mulungu tisasankhe zimene Bible likunena mu dzina lonena kuti tili Chipangano ya gari ai mawu a Mulungu wanji osewa tigwise nchito osewa nthawi zina tikamakamba za Chipangano cha gari Chipangano cha gari Chipangano cha gari anthu timatha kunena kuti ai zimene zonza nthawi ya gari zimene zonza nthawi ya Israeli koma Bible mukalianga na bwino mupeza kuti china chili chonse ndi cha Israeli and the one by zifacho tipa anthu ena kwama aphunzitsa mawu Mugamauza mamu gamati yae. Zimenezo zana Israel, zimenezo zana Israel, zimenezo ankawauza ana Israel. Komano mgariyanga na Bible lo mpeza kuti mulibe mochina chili jonsi cha antwami dunduya. Chifuga kambira Bible lo limene antwami nana remba na ana Israel okaoka na yude okaoka. Paribe wa mitundu amena nana remba na umuganga na zinda uba tulika umene inundini tukudiki ila lilo kutitika lo wama. Tukudiki ila kutitika enda misawi ya golid muka mfazan zinda umugabeza kuti ulidima foundation marea izi okwa na 12. Foundation ina yonse ili zina la atumwi a Yesu Kristu ni zina la apostles a Yesu Kristu opunzira a Yesu Kristu opunzira a Yesu Kristu mukayangana onse wanala Yuda palibe wa mitundu ina ali yonse ndipo mzinda umene wakunena kuti uli ndi zipata zokwana 12 zipata china chili chonse chipata china chili chonse chili ndi dzina la ana a Israeli ndiye tangoona ndiye kuti mzinda osewu ndi wa ana ndani wa ana Israeli ndithu Bible lonse Mulungu uyu tikamamutchula ndi madimu wa Abraham wa Isaac Mungu wa Yakobo onsewa ndi ma Israelites okauka ndi ana Israel koka ndi inu ndi ine tikamanena kuti izimezo za ana Israel mudziwe kuti kulibe za mitundu chimene chilipo china chili chonse apa ndi cha ana Israel Bible lo lembedwa ndi ana Israel atumwi a Yesu ana Israel ma apostles ana Israel zinda wako ofatulika umene kubwera posachedwa ako wodzadza ndi mayina a ana Israel kotero pokhala kuti zinthu za ana Israel ife leo tukulowa mudzina la ndani na Israel. Kodelo ngati Mulungu akumwamba ana yankhula chithu ndi ana Israel. Amayankhula ndi ana Israel monga anthu ake. Kodelo ifenso tinayenera kumvera chimene Mulungu anayankhula ndi ana Israel monga anthu ake. Ndithu anthu a Mulungu mawa Mulungu tiatenge onse tawerenge onse talandire onse ndi kuyenda nawo onse. Tisasankhe mawa Mulungu mudzina lokhala mu Chipangano patsopano. Mulungu akumwamba akudalitseni. Pamene mukutenga mawu a Mulungu mukulandira kuti Mulungu akumwamba akuyankhula ndi inu monga anayankhula ndi ana Israeli anthu ake osankhika akuyankhulanso ndi inu munthu wake osankhika Mulungu akumwamba akudalitseni. Amen.